To ei komenda ni nyocha waketo pesa 70 million. Million 70 mondo nyithindo gi matindo gi osom. Mawendo nosom, Marungu nosom, Manyatike nosom, Masuna East, Mauriri, Masuna West, Makuria East gikuri. To e thuolo ma kado cha. Bende numia ombulu to ne walaro gi wuod dala ka. Macha be numia ombulu motegno. Donge numia. Omiyo pod aduoko nwero kamano. Numia to kaka numedo ng'eya to ombulu medore. Omiyo an abiro ei North Kanyamkago ka. Mheshimiwa Omamba ne oywak ni ne okapimo ne kabiro. Koro mheshimiwa andala wadwa nyisi a few things. Mondi winji, adwaro ni uwinji. Mheshimiwa Omamba kane wadhi West Kanyamkago sibuoche kacha. Kawa wacho ni owinjo wayud gima ipure tok ndawa. Nikech ndawa samoro ok miji nweng'o maber. Mheshimiwa Omamba ni gi osiep na moro but piny owacho kacha. Nodhi e ndege moko gi minista moro mwakia kumwae. To biro wacho ni macha gisetieko. Ni ng'ama gisetieko en Ochilo ni. Nowacho nitiere klipa no kariambi. Koro kani wacho ni usetieko Ochilo. Koro Ochilo to ne nyisi nang'o. Konya nyisi. Nikech into nisetieko. Ano kariambi ne ng'ato. Anan pindra kendo pindra di achiel kende. Nowacho ni gisetieko macha. Kore momiyo ne wabira bira nikech jogi nondiko a tich, ibe gindiki tich. Inka ne gindiki tich mar tieka, dhia dhia nyime gimano. Ana timo mar jopiny gi ema ne gimiya. Mar ariyo, kani idonjo ka, ibiro idhao ne mheshimiwa ma Central Sakwa, ni onge protocol. Protocol ibede na ideko. Ene miyude ka, ene chairman mar education committee tidhao ne. Donge jogi dihere winjo gima timore Central Sakwa. Ibuogo miyo chakoro sedhi odhi loso mar Central Sakwa. Emu miyo kani dwaro hera giluor kuom jogi. Togi Central Sakwa. Tirwako weni to ine midonjo kachon. Daye toki wach nisetieko governor. Governor iman gisiling ini ongego. En gisiling mwayo kata mjono. Koro neye kaka gimira. Gini bedo kodi marache dala uka, linga, ana puonje nikech kanya to puonji oke kokonyi. Kosa weya mungu watini. Donga puonja. Ingeyo ni Jojo Mamba ni, kani ane bunge gi Hamano Dhiambo Mamba, nitiere nyake school fees mane machulo ni. An, mina enaka. Kawa uoyo gi Hamano Mamba majaduong. To eno bedo tok mtoka e pick up kachwa Lois Jaimbo ni ne nitiere Lois ongeyo otine kata Lois Jaimbo ni mawuod dala ka ne obede mtoka to wabedo to waloso kako bedo omiyo en nyathi nyaka puonje puonje kose kika puonje ei Kanyamkago ka kama iluongo ni Komamba wuono kiki ne en dala mideo majaramugi ne bire no bire kose okobie. Kendo Jaramogi odewo jo Kanyamkago gi jo Uriri moewo ji duto te kendo jaod wuode ma piny odewo a Uriri ka. Emomiyo George ing'e ni kama Omamba wuono kiki mane Raila oywago nitiere kowinji kiwacho weche Raila ni Raila dok chien kata Komamba bro dok chien kamineno no bro dok chien. Nikech Jaramogi emanoting'o dala no gosiepno. Gin tiere go mamba kuma gin tiere mabe wagombo ni wabwachope. Kopo ni dwaro bedo mjumbe Mauriri. Tema to kikikele siasa joko dinga kikikele wacho ODM. Deo kin MCA kadi ODM. De jok mamoke made kuomo kadieri kose o kadieri. Emomiyo tao mutok nie. Dala morwa kiero kamane migoyo every time. Kikipar ni koyeri, mochako nuoi, mo nuoi kendo ni jogi ofuo. Jogi nyalo go ni kona magirweni. Ginyalo go ni kona idalaka magirweni. Anatindo se yera, mo yera, mo nuoya, mo yera. Majo moko bea seti motige madongo. Tangeyo ni jopinye boses. Une boses kose okun. Emomiyo, ibro manyo jogi chieng moro, tibro kuinjo kapinyo gajore. E Uriri kama uweni. Nyocha kamanda mano vinyime, ogoji gitia gas, omakji odie chiengo tieno, nyethi mon, vichuo maku ririka. No maki koseo komaki. jogo negeno ni ng'ata ng'ata magimiyo duol. Gombuchgi nyalo dhi teteagi. Obed mujumbe, obed senator, obed governor, obed MCA. Jogi orito, rito, rito, makoro gisecha secha. Koro an kaka pindra kumana ponde matin, gikona ni otwe warumo uriri wan kije. Abenda via uso vera mora koni jogi nyaka uogi. Negi uoko seo giuo. Mane kama pinyi lale negoji. Kainot kanyamkago, kane okikonyo jok momakigo, ero gilale ni. Ulale koseo kulale. Nikech seche maumio ngato duol, kaine sel, ondike mumakacha, nito benine na katuo, negi neno. Nito benine na komaka, negi neno. Esa, brobiro, brobiro koseo kbibiro. An, adwa nyiso ujo dalawa, ni onge keth mora mora kitimu maandamano, katiba, ei Article 37 owacho, ni nyalo nganyo, inyalo bedo kamora mora, inyalo ndiko petition, e gimoro machandi kaka japiny, titere ofisi rekal. Kendo nganyo gote, emumio wanguhuru nyaka sani, Jaramogi gilange, no nganyo ne muzungu, magikoni muzungu, pangigeni dhi thuru, ma muzungu nodhi, nodhi koseo kodhi. Bange kendo ka Kenya moko matek idwaro multi-party Jaramogi oloso Ford mayenga yengo kanu ne wayengo kose kwa yengo multi-party obiro tok Jaramogi kodhi kuma ji tedhi echa Railo kwanye gi kanyo makoro wan gi county governments gi te ma Ochilo governor Obado be nosebedo governor ji te oyudo kombe, nyakwaro kikini bo yudo kombe. Aye tokoro in, uwacho ni uriri ka onge nganyo. Dine joka we nganyo kapoko nyuoli, into piny dino gikanyo. Ni uriri ka onge nganyo, ikech ngat moro, otoko ni matin, ngat moro mabende, nganyo mara ila emomi okom. Emomi obedo deputy president, emomi obedo president. Emomi anyiso ni san motok nigo, webe otok nego jomoko gichiem. Mane kaka piny suda wacho koseo kawachi emomiyo ana wacho katieko nikech no kadua wacho siasa mang'eny George many kaka iduogo pacho weri gi jok moserwenyo ka be in ne pok igo ohala be ionge gimoro Obado ema nokonyi ka in go ohala moro sieme ma in go ionge go kiketori gi ja ohala cha Ngatia japoti ya pata. Ngatmine nocha japoti ya pata, macha ya ohala. Biro luo kie wangsa. Otia tiago bado, oluoko. Otio giraila, oluoko. Ine makoro luoki. Kane oyeru wa gijojeni. Adhi ya uwe yogi wajumbe wetene, muketeja Commar Health. Wadhi central kanyamkago kachacha, oket madam Odi. Bende jakom mar komiti mare. Wadhi north, wadhi west kanyamkago, ket mijungu, bende jakom, man gi allowance. Manyalugi kata elufu miachiel gangwen, ko bedo mabere duete go, te. Wadhi wabedo, wamiyo Graham ja south, kom mar finance. Wachak wadhi waketo ya east kocha, wamiyo kom mar education. Makoro Esther obedeni. Yogi ogwe kom te, nigi lao japoti ya pata, mtapotea, na mmepotea, na mnazidi kupotea. Awacho koseo kawacho kakoso ne ngato tabigi ya diecha nokte enu dongi miriambo nete nikecha dierie madiero hawi to miriambo wito hawi donge kamano emu miyako nyonyathini nikecho nyathibanga duoga duoga yeka iningeni Raila Odinga emana mi platform ni mosji awinjo ni tinde nyen machielo cha mi ibiro fwenyo ni broma loso kalango to kaka duo emano ni eyera Anyisi, ariambo kosa wacha dieri. Donge amdalawa. Omiyo jiduto teo duog, pacho. Atieko kawacho niya. Wan kako ganda ma egweng ni temo nagi. Wan giduar kendo wan gigeno kendo wamedo nyuol. Wanyuolo nyithindogi, magi bende biro dongo, mabed jotelo kaka wan. Omiyo en tich wamondo wariwo ganda ni. Oganda ni nyaka riwre mondo teko gi, ginyagi, gichiagi, obede wange. Ber kose ok ber?
Ber.
Ne wakere etuolo moro kane ogo KPU marufuku. Kajara mogi ogingo dingo se uoke kanu. mogo KPU marufuku majo moke odonge odonge ikanu none mboya kawatin omione waonge teko seche mane wariwore kako gandani mwariwore gi jo Kenya te mzungu nodhi seche mane wariwore kako gandani mwadonje Ford te mawa wuoyo gi jo Kenya duto multiparty nobiro seche mane wariwore kako gandani mawa bedo kako gandani mawariwore etuo tu ne wayudo Raila Amolo Odinga ma ochako dhio mo bedo obedo prime minister 2008 seche mane wariwore kako ganda ne Jaramogi Oginga Odinga obedo vice president in miwacho mikori ke oganda ni mondo kere nikech idwaro bedo chairman mar parastatal nikech idwaro bedo chairman mar committee moro e miwacho adwa nyisi ni chairman mar committee kata jo North Kanyamkago ka ok nyal chamo magi yien emomiyo riwruok mar oganda ni ema nyalo miyo watelo maduong kata kombe manyalo pidho wate uwinja jodalo
uwinjo
omiyo gima waseriwore go te ma jo Kenya ng'iwa en ODM en ang'o ODM ne wanyiso bado ka wan gi jojo mamba ni gi nyamita makoro ohala omiyo lal wanyiso bado ni yie matin oganda ni ok nyal donje gidhi nimo ne wawacho kose ok wawacho to yie matin makoro giloso ni mato dhi float kanye en obi tero ji kanye yie maduong en ODM kopo ni captain mare moro ok riembe maber kaka Ochilo tukone mana no Ochilo in tower igik 2027 IT law ng'ama chielo tae awacho mano nikech nyithindo gi nika nyithindo gi bende dwaro riwruok mwawenegi magibiro manyo go piny Raila oseloso mano en bende samineno gike ni ka osetieko marete nyako wene ng'ato koso wenu ka piny opogore dong odwaro ni owe oganda koriwore abe atieko gavana mara ni adwaro na weka Migori oriwore aeto jok makawe gi kanyo bende sude kode omiyo ng'ata ng'ata madwa pogo oganda ni adwa nyisi ni gima joka dwaro en ma riwruok mar oganda ni ema giluoro kendo seche magitimo miluongo ni maendeleo mawinjo ni kochiw kompyuta 100 kaa ni to koro ji te pamo kompyuta mochiw ririka be ochiw rongo bo ochiw awendo bo ochiw kucha te opogne ji te kik iwe ni in iyudo mang'eny jadoho ja miriambo obiro gi sukari ne monde 6 go kilo 2 to dhi ir nyang'ane ni in kik iwachne ng'ani in nami kilo 2 ng'ane to kamiyo mondo pogu gigi pogo ne ji te kendo an kako Ochilo ng'ama very proud ano kanyal kwecho ne oganda na kagocho na piny tan gi kom ana kwecho kaka institution to institution ema wacho matatieko samine noni county government ma Migori kokago sheria mar katiba article 187 ma wacho ni sirikal mar county gi national government nyalo winjore sani wadwa gero chiro kuonde te ei Migori county ka wagero chiro kosir kacha that cooperation and engagement mobedo structured within the constitution wagero chiro ranen kacha wagero chiro piny owacho uririka kendo ng'amo chungne en engineer maratila ni wagero chiro kama iluongo ni Suna East God Jope wagero kucho wagero chiro Masara wagero chiro Ntimaru kendo wagero chiro kama iluongo ni Kihancha to gi Wathong'er watiyo kose ok wati be usenena gikomu kadhi agochonga piny nasayo Ochilo ok nuyero nobiyo sa ng'ato Ochilo umiyo fees manyalo wuoyo go fees machieno ka wasewuoyo to tiyo ma oko sa ng'ato koso dwaro ni adhi ayany joluo te kaka gifuo tan be an jaluo ayanyora iye kanyo koka kel maendeleo an weche makamago katin atieko koro an kaka pindra weyaring mondo adhi kuma dhiye